spirit of comedy riot beva. Yeah, it's a bemnyana makhulu ishaya lezingoma. Ngoba ziyasiwelisa, sinikeza amandla kulehamba iinkokheli zethu sihlala sisethembile. Khona ingoma ezoyifaka manje. Ine-controversy yale ngoma ngoba mina ngiyishaya namalela ngi-priority yamakhomanisi. Manje ngihlele ukuthi ngingazamaza namaposkazi sizoyixuba-ke edolobheni. Kuleli lizwe lamaposikazi lamakhomanisi. Axabanike bakhumelakithi. Kuleli lizwe elamakhomanisi.
a very warm welcome to Empangeni for the official funeral of Riot Makhomanisi Mkhwanazi, an ANC veteran who died earlier this week. Riot Mkhwanazi, Makhomanisi as he was affectionately known, was born in 1933 and passed away last Sunday. As you see in those live pictures, we're at the University of Zululand. Members of the Imkhonto weSizwe, the veterans are now forming a guard of honor, awaiting for the arrival of the funeral cortege, which is now making its way here to the sports ground. Riot Mkhwanazi was born at Masandla area in Kwa-dlangezwa, here in the area of Mpangeni, which is under the ANC's Musa Dlala region. He began his political life in the early 1950s after being recruited by a leader of the South African Congress of Trade Unions at the time, Stephen Dlamini, and other activists. Thus began his journey in what has been a very long political life. Today, President Jacob Zuma, the president of the ANC and other leaders of the party, will be bidding their final farewells to a man that has been described as a highly experienced leader, a good, a kind man, who has served the country, who has served the ANC. Highly respected struggle veteran who spent most of his time away from his family. He was arrested with President Jacob Zuma in 1963 as they were making their way to Botswana. He then spent 10 years incarcerated alongside President Jacob Zuma and other leaders of the ANC on Robben Island. Thereafter, they were then exiled to Mozambique. He then returned to South Africa in the 1990s. That was after the signing of the Komati Accord, which forced them then to leave Mozambique and return to their country. As you see here, members of the MK, they're here to bid farewell to their leader. This is an MK operative, a soldier of the African National Congress. The funeral cortege now arriving at the Kwa-dlangezwa sports ground here at the University of KwaZulu-Natal. Members of the ANC, both nationally, provincially, they've all gathered here today to bid farewell to Riot Makhomanisi Mkhwanazi. President Jacob Zuma has now just arrived with other ANC leaders. President Zuma will deliver the main eulogy. Representing the province of KwaZulu-Natal, the Premier, Willis Mchunu, as well as the leaders of the ANC. Members of the Mkhwanazi family are now here, and his body will then be ushered into the marquee where his funeral service will then start. Riot Mkhwanazi is survived by his three children, Thokozani, Nompumelelo, and Ndlelenhle, and seven grandchildren. Although he spent most of his life as a political activist, but he's also said to have been a very talented boxer. Those closest to him say his boxing skills, in fact, later assisted him in his political journey. Riot was influenced into politics by his late father, Madonsa, who himself participated in the 1930 Dompas campaign, as well as his grandparents. He's said to have attained his courage and inspiration from his great-grandparents, Somfula and Mkhiwane, who fought in the wars of Impi Yamangisi Namaqadas. He was influenced by the stories of war from his great-grandparents. President Jacob Zuma has just arrived, accompanied by the provincial leadership of the African National Congress in the province of KwaZulu-Natal. Members of the MK forming a guard of honor, saluting their leader, a former MK operative himself. They formed a guard of honor, and President Jacob Zuma is amongst those that will now receive Riot Mkhwanazi's coffin. Before then, they make their way into the marquee. During the week, President Jacob Zuma visited the Mkhwanazi family to pay his respects. Of course, having spent so many years, the two have had a very, very close relationship. President Zuma regarded Riot Mkhwanazi as a brother. He said he respected him a great deal. The coffin of the late Riot Mkhwanazi. Now being led into the marquee. Members of the MK are forming a guard of honor. They are saluting their leader. They are saluting a volunteer of the ANC. They are saluting a former MK operative, a disciplined soldier. Following closely behind President Jacob Zuma, accompanied by the Premier of KwaZulu-Natal, Mchunu, the chairperson of the ANC in the province, Sihle Zikalala, Minister of Arts and Culture, Nathi Mthethwa. And members, relatives of the Mkhwanazi family. Many will remember in 2014 that Riot Mkhwanazi was bestowed with a national honor, the Order of Mendi, for his contribution in the liberation struggle. The order in silver is awarded for bravery or extraordinary acts of bravery through which recipients' lives were placed in great danger while saving or trying to rescue persons or property.
And tools inside will then start once they arrive here. The president of our country, the president of the African National Congress, the premier of the province, the chairperson of the province in KwaZulu-Natal, Baba Kuzeni, and the entire leadership of National Executive Committee members, the mourners that have come to accompany umndeni wa Mkhwanazi to lay to rest Baba, may I therefore indicate and inform this gathering ukuthi iband isavaleleke. Our first item on the program was going to be the band singing the national anthem. Bayangena abazosazosetha ngathi ke mhlambe ke besasetha bengena sibe sihlanganisa ke nathi uhamba kahle hamba sahle qhawele hamba kahle hamba Shehamba, Shehamba,
We can resume our seat now. I now hand over to the SAPS band to lead us on a national anthem so that I can get the congregation to respond. You'll indicate to me when you are ready to start so that I can request. Are you close to be ready? Okay. May I request all of us then to stand once more? Sicele abesilisa abathwele igqoko bazibeke ngaphandle libe amaphoyisa bese senza ke. Singahlala phansi. Igama lami nguSibongiseni kwa-Dlomo. Ngicelwe uholi benhlangano ephetheyo nobuhulumeni kwa-KwaZulu-Natal ukuba ngibe omunye ozobaphatha lolu hlelo. Siyabonga President ukuthi kuqala kanje nge-National Anthem ngoba uMongameli wasivumela ukuthi lo msebenzi kube nalokuhlonipheka kokuthi uphathwe ngale ndlela yokuba kuhlonishwe ingqala ukuthi ihamba phambi kwethu ekhona namhlanje siyibeka kubaba uRiot. Ngisebenza-ke nodadewethu uNohle Mkhulisi onguhlalo we-region kakhongolose eMusadlala aphinde futhi abe yimeya yethu kule district sinegama elukhincetshwayo district. Sibambisene naye lolu hlelo kodwa okukhulu-ke ukuthi nokwenza amazwi okusamukela nokuqhubeka-ke nama-items alandelayo kuzoba kuhle kakhulu kwenziwa nguyena njengosokhaya asamukele abese-ke siqhubeka nohlelo-ke njengoba lukhona. Siyabonga dadewethu sonela.
Shona we malanga sho ona shona malanga Shona we malanga, shona, shona malanga, shona. Sesizothiba, thiba, thiba. viva. Viva SNCP, viva. Viva Kosatu, viva. Viva Sanko, viva. Viva ANC Women's League, viva. Viva ANC Youth League, viva. Viva the Veterans League, viva. Viva MKMVA, viva. Amanda, Amanda, long live the undying spirit of Comrade Riot Makhomanisi Mkhwanazi, long live. Long live the undying spirit of Comrade Riot Makhomanisi Mkhwanazi, long live. Healing unaphakade, African National Congress, healing unaphakade.
Mphathi wohlelo Dokotela Dlomo sithunywe namhlanje kuseni ukubambisana nawe kulolu hlelo lenkonzo yokuphelezela ubaba uRiot Makhomanisi Mkhwanazi. Allow me then to first and foremost observe the protocol. Qale ngibingelele umongameli wezwe lakithi eMzantsi Afrika obuya be umongameli ka African National Congress Ncamalala. Bingelele undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uyabo usekela sihlalo we-ANC kulesi sifundazwe baba Macingwane. Also futhi kubingelela the chairperson of the African National Congress kulesifundazwe saKwaZulu-Natal uyabo ngqongqoshe we-ETIA baba Sihle Zikalala. We are going to actually deal with the acknowledgements. Kodwa okwamanje ngizobingelela ngedlule ngaphandle kokungena emagameni abaholi bonke abaqhamuka enhlakeni ze-ANC, abaholi abaqhamuka enhlakeni ze-Alliance SACP baholwa babo Mthembu. Abaholi abaqhamuka kukhosathu bonile kukhona unobhala jikelele welimusa abangukuthi for now yena esimbonileyo oyisisi member na yonke ikhosathu inhlaka zakhona abaholi besanko baholi bamaleagues babudlomo baholi be Veterans League KwaZulu-Natal thina sonke sikhona branches of the ANC and members of the ANC. Ngiyafuna ukudlula acknowledge ukuthi kunamakhosi phakathi kwethu. Makhosi inkosi yakaMkhwanazi, siyabingelela Ndonga, singabakho namhlanje, singabakhwanazi sonke. Ngiyadlula ngibingelele onke amanye amakhosi ngiwabonile. Kodwa ke bona phakathi kwethu kukhona no-Treasurer General we-African National Congress khabazela. Nathi sonke will deal with the acknowledgements mase kufika isikhathi sakhona. Ngiyanibingelela nonke egameni lombutho wethu sonke esilapha nje kungoba siukhathalele family yakaMkhwanazi ngokukhulu okukhethekileyo. Siyanibingelela mndeni kaShamase Bondonga Nkwali yenkosi. Siyanibingelela namanje kuseni masiqalisa le nkonzo yethu yokufihla iqhawe lethu elilwele umzabalazo la contribute emzabalazweni kwaze kuba isikhathi sokugcina. Siyacela ngapha abafowethu nje mama Charles nisenzele kahle kube ne-order simuve kulezi ndawo ngoba khona indawo ezigcwele amanzi kodwa sikwenze nge-order naloko singabi kuba siba ngumsindo. Siyacela lokho kodwa siqala futhi siyafisa ukuxwayisa ukuthi khona indawana ezime amanzi bakhona bazobe bangene bathi ukusilekelela kancane ngaleso sikhathi sisaqhubeka. Ngibingelele mbutho wamaphoyisa, mbutho wamasosha ethu emile laphaya. Namhlanje ngimi la useshilo uDokotela Dlomo ukuthi sithunywe sobabili nabafowethu bebebhalwe la sicela ukubaxolisela. Amanye ama-deployments abuye enza bangaba ingxenye yokubalawa umfowethu uKhawunda ngokunjalo nomfowethu usithole umama usithole Moloyi. Program yethu izoba zinhlaka ezimbili, i-session yokuqala bese kuba i-session yesibili. Sicela nje ukubambisana okukhulu kunakho konke okunye. Ngiyacela ukuthi kulesikhathi samanje ngivumele kuze ngaphambili udadewethu uNomqhele Nyathi ozosithatha through asifundele the obituary kababa uRiot Makhomanisi Mkhwanazi. Ngikholwa ukuthi uzothenze njalo, basidlalele njengendlela obeke uhlelwe ngayo thina sonke abanye. Uma esela ngaphambili siyobe sesiyaphakama mayiseqalisa. Cela nisidlalele ngale. Nangu ndodakazi esefikile, mayeqeda ukusibingelela thina abanye siyophakama simphithuba sihloniphe umlando kababa.
Sanibonani. Riot Makhomanisi Mkhwanazi was born on 16 December 1933 at Msasandla area Kwa-dlangezwa in northern KwaZulu-Natal under Musadlanta region. He was the second child out of four children of the late Richard Mkhwanazi and Mrs. Miriam Mkhwanazi Mazu. He attained activism, courage, and inspiration from his great-grandparents, Somfula and Kewani, who fought in the wars of Dotagasuga and Impi Yamangisi Namaqatas. He was named in revolutionary names, Riot Makhomanisi, a reflection of the then political environment. Little did his parents know that Riot would later follow his name to the core for the rest of his life. Riot Makhomanisi Mkhwanazi could not attain any formal education, but managed to educate himself while incarcerated on Robben Island alongside his comrades, including Jacob Gedleyihle. Now President of the African National Congress and the Republic of South Africa, Alfred Duma and many others, he was married to the late Tandiwe Goodness Mkhwanazi Mamdleji. Riot is survived by his two children, Togozani Priti, Ndlelenhle Lenin, eight grandchildren and six great-grandchildren. Lala Ngokuthula Shamas, Ndonga, Nkwayile Nkosi, Sontuli, Thendeleka, ngiyabonga.
Siyabonga kumzukulu singahlala phansi. Uhulumeni nenhlangano ephethize African National Congress usenzele leza ncwadi. Indodakazi lesuka la imali yashwankathela. So uma ufuna ukujula ngomlando waleli qhawe uzosethulela umongameli, kodwa nalela bhuku lizokwengeza lolo lwazi. Ngakuhle ke ngathi ngemvumo sazoke ngiyobuza uNdunankulu, kodwa engathi ngizobe ngikhuluma iqiniso uma ngidlela amabhuku singagoduka nawo. Ukuze lo mlando siwusebenzise usilekelele. Siyabonga kakhulu Ndodakazi. Kulolu hlelo sekulona-ke sisaphusha ngale ndlela nokhongolo sathanda kuphushwe ngayo-ke kuzobuye kungeneka uhulumeni ngendlela ethile. Ngicela ukuthi-ke ningathuki mekulokhu kungena bephuma amasosha omkhonto wesizwe, kukhona abazoba leduzane kwendlu kababa. So-ke ngithi nje angikwazise lokho okuzosukuma okuzokwenzeka njengamanje. Uzobanikeza ke ithuba bangene bafike baphoste la bese-ke ulandela uShamase ozosikhulumela endlale egameni lomndeni. Kodwa kuShamase mhlawumbe uma ngake nje umzuzwanyana lezi nsizwa ney'ntokazi ey'ngenayo ngoba amasosha omkhonto kwakhona ney'ntokazi. Bese-ke beqedile-ke loko abazokwenza sobe sesicela-ke.
Salud. Salud.
besizo mema ke ushamase undlelenhle eze ngaphambili ezoba namazwi egameni lomndeni siyabonga shamase.
Thank you, Program Director, for the honor to allow me to pay my last respect to my father. His Excellency, the President of South Africa and the ANC, Treasurer General and members of the ANC, and members of the NEC of the African National Congress, esteemed ministers and deputy ministers of the government, provincial chairperson, deputy chairperson, also premier of KZN, mayors, MECs, and the entire leadership of the PEC. Inkosi yesizwe sabakhwanazi namakhosi wonke akhona, members of MMK, fellow ANC comrades, the Mkhwanazi family and friends, all protocol observed. I feel it an honor to be standing here today to say a final goodbye to my father, Riot Makhomanisi Mkhwanazi. When we depart this world, there are things, or there are certain things, whether you were good or evil, that those closest to you will remember you for and also mourn in your passing. And those that you mistreated will question why everyone is making a fuss. As I stand in front of you, I have no doubt in my mind that no one here today can question why we are all hurting. We are hurting for different reasons, but we are hurting nevertheless. Riot was a father to some, a friend, a confidant, a comrade, a leader. Most importantly, we are hurting because Riot Makhomanisi refused to be a slave of his circumstances. In his own words, he would say, "Nganqaba, nganqaba, nganqaba ukuba isigqila." My father's life has always been centered around this space. From an early age in his life, the odds were stacked against him. Being a head boy with no formal education, he had the self-belief, courage, and vision to see beyond his then circumstances. This is what I admired the most about him. I also admired his love for his family and his protective nature. Dad always made us feel safe. When we came back from exile, word got out that Riot, the terrorist, Ipegula, had returned and that he had to be taken out. I'm sure you all know what that meant. When this got to his ears, he made it a point to do all he could to protect us. Each night, whether it was cold, wet, or whatever situation that it was, Dad would grab his AK-47 from where he hid it, go outside and stand guard till the early mornings, protecting his family. He could have relocated to another area as per the ANC's request, as it was not safe in northern KwaZulu-Natal. However, he chose to stay and not to be intimidated by the enemies of the revolution. Riot Makhomanisi refused to be a slave of his circumstances. Ubaba wanqaba ukusatshiswa. Needless to say that years later, the same people who had the desire to eliminate him voted for him and the African National Congress in the municipal by-elections of 2002 for Ward 10 in Kwa-dlangezwa. His belief was that the spoken word is mightier than the sword. His strategy was to turn the enemy into an asset for the benefit of the organization, the ANC, and the communities it served. Dad was a family man. He also loved his wife. It was seldom to see them apart. Mom and Dad had met soon after he was released from prison. A few years later, he left for exile and she remained behind. Even though they were apart, she never stopped loving him. On the 7th of October, 2014, when she passed on, we were all worried as to how this was going to impact him, especially since he himself was not in good health. Even then, he reassured us that he was still going to be around. He said, "Ngisazophila, angikazukufa." A man of steel he was. I remember when he advised me about my career choices. He said, "Don't be a teacher, a lawyer, or even a medical doctor. There are lots of those in the movement." He proceeded to say, "The revolution needs engineers." So everything he did for the struggle and the organization that he served. Dad was an intelligent man. I remember once, just after I had attained my tertiary qualification, we ended up discussing politics. I was young and naive then, maybe a bit arrogant, and I thought it would be easy to win a debate against him as he had no formal education. Needless to say, I was humbled. As of that day, I learned to appreciate one of his favorite lines, "Ungabi isifundiswa, esiyisilima." Riot Makhomanisi, also known as Steve Kumalo, was a father not just to me, but to most children that he came in contact with. In exile, he took a parental role to all the MK operatives under his wing and command, including the Lion of Shawelo, Gideon Dikebu. Notably, people that were above him recognized his seniority and would seek his advice and guidance. In Angola, he was a section commissar of Section 1, Platoon 1, Company 1 of Mankada Detachment in the most famous Novo Katenge camp of MK. He survived the Matola raid in Maputo that killed 13 of our cadres. And this had a huge impact on him, as some of those who were murdered were very close to his heart. It was a very difficult time for him. Riot Makhomanisi also played a key role in identifying and recruiting cadres of working class background into strengthening SACTU, predecessor of KOSATU, hence his nickname, Umsebenzi. Everything in his life always led back to the organization. He would say, "Freedom Charter, siyayifaka asiphefumuli, masiqeda ukulithatha," meaning we go further or beyond the Freedom Charter, which he always argued it's not a socialist document. Although he never revealed his SACP membership at that time, he was most instrumental in establishing SACP units in MK. I have learned that the name that he gave to me, Lenin, originated from his commitment to Marxist Leninist philosophy. Today is a very difficult time for the Riot Mkhwanazi family. So to Sisthoko, Mpumi, and Ulondi, his other children, I say, akwehlanga lungeli. To his grandchildren, I say, never let your situation determine your future. Nqaba ukuba isigqila. Hamba kahle, Steve Khumalo. SACTU Khumalo. Hamba kahle, Ndonga. Shamasi, Nkwalenkosi. Hamba kahle, baba wami. Riot Makhomanisi Mkhwanazi. Thank you.
Ngicela simshayele ihlombe kakhulu uNdodana uNdlela. Also in particular for him to understand the major role that was played by ubaba wakhe. It also really humbles us within the revolutionary ranks, because at times kwenzeka abantwana babaholi bangayibambi, kodwa we do want to appreciate. And of course, Baba Riot was a man of steel. He was a solid and balanced, rounded cadre of our movement, a man who also understood all the struggles within the struggle. He was part of the struggles of abasebenzi, yayingxenye yemzabalazo yabantu abasha, futhi yayingxenye yenhlaka nemzabalazo yamakhomanisi. Isosha lomkhonto wesizwe. Ndoda uNdlela uyasikhumbuza nokuthi ngesikhathi African National Congress ifanele uqali aphile la to the society and to the electorate, Babu Riot wazinikela ukuba astand just for the ANC to be recognized. And indeed, African National Congress won the ward for the first time ngaphansi kobuholi nobuso buka Babu Riot. Sijabula kakhulu for this history, which we believe that it's the legacy that all of us would want to preserve. Because he was also a man who struggled during his youth times. Mabe khona abantu abasha nje la ngicela ubanike ithuba. Oyedwa nje ashaya igoji. Siqhubeke nohlelo lethu. Bonile laba khona, comrade ukwazi. Cabanga ukuthi you are here also. Nonke oyedwa nje mangingamtholi futhi ngiyadlula.
before sikhubeke nohlelo lethu, let me also indicate all the leaders that are here today that have said they are not going to miss an opportunity. Baba zovalelisa ku comrade babu Riot Mkhwanazi namhlanje. President of the Republic, the President of the African National Congress, hamba no mama u First Lady, siya kubingelela siya nemukela ma. Fisa futhi ukuqhubeka acknowledge the presence of all the NEC members of the ANC, the ministers also that are part of this program today. I've seen there's Minister Sisulu, the NEC member, there's Minister Mchetwa, also the NEC member, there's a Deputy Minister, Upegi Tele, who is also the NEC member. There is an NEC member, Ukombe Tinokawe, one of these region employees, Talasina, is the Simlibale, Nogutu Lita Glela Zinga. Ngoba, she's always part of this region. But also, Slalowe ANC KwaZulu-Natal, the MEC of Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, together with the Deputy Chairperson of the ANC KwaZulu-Natal, Ndunankulu Esifundazwe. My MECs, akhona phakathi kwethu, Mbonile Ubaba Mthembu, MEC Uravi, the part of this, together with the PEC of the ANC in KwaZulu-Natal, Sotolobu Wasemhlathuze, who's the Deputy Chair of the ANC in this region. We do also want to acknowledge your presence, the Mayor of eThekwini, who is the Chairperson of the ANC, my member, esifundazwe, esishamthetho saKwaZulu-Natal, ngokunjalo namalunga khona phakathi kwethu, aqhamuka ku-National Assembly. We've also seen the Chairperson of Basic Education, dadewethu uNomalungelo, nawonke amanye amalunga, both legislatures. We do want also to acknowledge your presence. SACP, that is also led by Nobhala Mthembu, who's the MEC, nayonke PEC ekhona phakathi kwethu and other structures. We acknowledge your presence, COSATU, under the leadership of Nobhala Welimusa and all other delegations from COSATU structures. We want to acknowledge your presence in this funeral today to say farewell and good night to our leader. SANCO leaders and members, I've not yet of now got the name of the person who's leading the delegation. Got a phakathi kwethu as well. We do have former leaders of the ANC from PECs, NECs, kuze kube nakhona kuma regions and branches. I do also want to acknowledge your presence. Of Comrade Tusenzo Mchunu, of Comrade Mabuya Kulu, of Comrades Baningi, Comrade Baning, God, I do also, of course, want to say we recognize their presence. But also, my social mkonto we sizwe, aswabingelele, askabona holo bani, God, as the PC members in the presence of amasosha, makosa sendunkulu, kosia gamkwanazis, bonile konan in kosia sebatenjin, ewu segela stalo, amakosi, gulesis funda, Sagiti sase King Tejwai, Maya Kona Namanyama Kosa Kona Paratwech, Name Dunas as a Kosin Bagam Kwanaz, Ika Kulugas, Siafisukba, recognize Kona Babo, Ndonga, Namshanje, Gulink on Zoye Chu, Enkulu, Kangaga. Sinabaholi Abakamuga Gulesis Funda, Siababingelela, Bonk and Jungo Babonage, Behostile, Sbabulise, Gotasi Shuguti. Phakathi kwethu, we've mobilized 105 delegations from all the branches of the ANC kulesifunda sasemusa dadla, and they are all here. Siyababingelela, si aware ukuthi amanye amabhasi okufanele ngabe kudala efikile. Isimo semvula has made some delays laphaya nalaphaya. Siyabaxolisela bengakafiki. Khona phakathi kwethu, nodade wethu also, kamuka from the Jacob Zuma Foundation abebe ne role ebebe idlala empilweni ka baba u Riot. Siyabafuna futhi na ukuba recognize. We are also aware that there is a delegation from the president elito babulbisi kuno SG of ex-political prisoners u mfowethu Nothi Ngobo, who is also, there's also a founding some deputy president u Joe Molweisane, who do also want to recognize their presence. Treasurer General of the African National Congress, we have of course recognized you, and the NEC yonkana ekhona phakathi kwethu mhlambe khona esingakababoni kodwa we do want to indicate that we recognize their presence. Makhansela onke akhona phakathi kwethu kuyo yonke lemkhandlu eyakhelele sifunda sase King Cetshwayo. Ngiyazi ukuthi phakathi kwethu ikhona engangabi khona for some reasons, political reasons, kodwa sibingelele yonke leminye imkhandlu ekhona phakathi kwethu. Ngisamela ngiyabona kungena enye ingqalabutho ucomrade ubaba uStalin, ngiyambingelela naye esangena khona kwenza ngeke ngikusho ngoba abanye abamboni, kodwa I do want to acknowledge him as aphambili ezothatha isitulo sakhe. Siyakubingelela baba uMtshali. Soqhubeka si acknowledge all the leaders as eqhamuka ebuya esijoyina, kodwa ke ngalesikhathi ngiyacela ukuba sidedele ngokohlelo lethu inkosi yesizwe saka Mkhwanazi Ndonga. Sicela ukuphi ithuba lokuza ngaphambili uzokhuluma nathi na kulolu suku lanamhlanje. Mayeqede babuNdonga makusosha ayoshaya nje ingoma igwijo amasosha omkhonto mayehla nje inkosi yesizwe ayobe senza njalo singakaphakamthini. Thank you very much.
Mteteleni muzwe Afrika, mteteleni ma Afrika mahle, uyibekile induku ebandla. Iduna lesizwe elikaveyano kaMayanda, khuphuka uzobhodlela abakhwanazi iSadc region yonke. Sithi veyane mthendeleka Sontuli, nqugule yahlenye njengoba yahleya kamsilikazi, wena kamadubane ohla abantu abanye bedliwa zingwenya, umkhwanazi omhlophe nonyawo lwakhe. Amaswati amahle amazala nkosi kwelakise Swatini, bathi uhambe kahle Makhomanisi, uhambe kahle sotsha lomkhonto. Abakazabeni ngezaba zamaswati ababuke iintaba zobombo zazamazama, bathi lala ngoxolo, uphaphelwe insingizi luhamba nomqhele wakho. Abendlu yakwethu kampukunyoni, abakaveyane abakamayanda abamkhonto wosuthu ongagwazi kamandlakazi, kepho kampukunyoni uyagwaza kamandlakazi. Ichibi lenkodibe eliphuza umhlambi wenyamazane ngeke kuyiyokotho ongabafokazane ngoba elikaveyane. Abendlu yakwethu kaDlangezwa, abakamadubane odla abantu abanye badliwa zingwenya, abakankomo zondile kepha ziyokhuluphala kaMkhwanazi, abakamkhonto kayise ogwaza bawuzondayo, uveyane osithele entuze ezige waye wavumbuka ngeyintaba zikanomdayi, indunduma zikanozalela seziyawo ixoxa indaba. Abendlu yakwethu endulinde, abakambilini wodlolo, abakadlebhu wamaswati, abendlovende ngokuyilandela, bathi phumula sosha lomkhonto. Abendlu yakwethu emnambithi, umnambithi ngokunambatha amadoda, bathi hamba kahle sosha lomkhonto. Abasomnambithi ngokunambitha insizwa, onozingqakala kwelabaqulusi, bathi hamba ulale ngokuthula. Abendlu yakwethu eZimbabwe kwelakabulawayo, abakamhabakhabo ngangentaba obuke zonke izintaba namathafa amashona zazamazama, akunguni akundebele, okaveyane akunguni lokhu akundebele, kepha umZulu kaveyane kamayanda. Friends of Jacob Zuma, asha amadama namanzi. Friends of Jacob Zuma, yashimizi yamadoda. Friends of Zoko Zuma, umlilo obaswe ngabakhwanazi, wothiwa ngamanqamalala, nani manqamalala seniyayixoxa indaba, veyane, zinyane, lesilo, bodla, ubodlele isizwe sabakhwanazi.
Sobondo ngisithathele lithuba bengibengelela abaphathi bohlelo ngibingelele uhlonisho mongameli wenhlangano kakhongolose nezwe lonke umphathi wezwe njengoba sonke sikhuleka kuwena nqamalala siyabonga ukuba khona kwakho kulolu suku olukhulu lwenqalabutho yakithi kwaMkhwanazi ubaba uRiot Mkhwanazi qini mafa jikelele wenhlangano kakhongolose okhona phakathi kwethu sihlala kakhongolose sifundazwe nabo bonke nethimba lakho lonke onalo iphini kahlalo kwakhongolose sifundazwe KwaZulu-Natal nongundunankulu wakwaZulu-Natal Macingwana siyabingelela ongqongqoshe bonke nabo bonke abaholi bemnyango abehlukehlukene bakhona kwahulumeni omeya bonke bemkhandlo omasipala eyahlukahlukane abaphakathi kwethu nonjomane njengoba siphansi la umhlathuze okhona phakathi kwethu njomane siyabonga ukuthi usinikele lithuba ukuthi sibe khona phakathi kwale ndawo okuhle ngonjomane ukuthi ngangimfundisa sele kwanongoma ngamkhulisa ngangikhulisela ukuthi ke ahola abe yimeya la emhlathosi cishe usayikhumbula nje nemvimbo engangimbamba ngayo kodwa ke seyavalwa induku asayithinti nje nokuyithinta abaholi bonke bezinhlangano zepolitiki abakhona phakathi kwethu amakhosi gabadela ngikubonile inkosi sesizwe nezinduna zonke esikhona phakathi kwethu amakhansela onke akhona abaholi bezenkolo nezinhlaka ezahlukene zomphakathi esikhona phakathi kwethu izinhlangano zonke zabasebenzi ezahlukahlukene isizo sonke sakwaMkhwanazi nomndeni wonke wakwaMkhwanazi kakhulukazi indlela abakhona phakathi kwethu noma isimo sezulu sikhomba ukuthi singabe sihle kahle hle kodwa ke sikhomba ukuthi namhlanje kuhambe iqhawe lamaqhawe undonga omkhulu uShamasi ngithanda ke ukusho ukuthi isizwe sakwaMkhwanazi nomndeni silahlekelwe kakhulu ngokuhamba kweqhawe lakithi elalola inkululeko yesizwe isibindi nokuzinikela kwalo ekulweni inkululeko yezwe lakithi kwagqamisa isizwe sakwaMkhwanazi umndeni nendawo yakithi lapha kwa-dlangezwa mhlawumbe umuntu akusho nje ukuthi uma noma sasebancane kodwa siyezwa ukuthi umlando ubaba uRiot yile ndawo le owayesebenza kuyo esengaphansi kokuthiwa ujijike ngekhathi leza kudala uhulumeni lo bandlulo osaphetha lesikhathi wayesebenza la ebambile esebenza kodwa ethi esebenza ebegadiwe amaphoyisa ezomshusha phansi ngaleso sikhathi ogwa uchi njalonja. Fanele beze, beze umpegu uchi. Useko nae. Agaga balegi noma ukhona noma uhlezi nobani kwangaka abantu ayihlezi dabo ngoba kwangavumelekile ukuthi abantu babe ngaphezulu kwabathathu kwabane ahlezi nabo so ke yila ayibambe khona kwakhiwa lenkundla le stadium lesi islam ubaba ayisebenzela khona so ke yilapho owabona khona ukuthi hayi yanoko sengaphezulu kwamahla naye wathi hayi ake ngiqhashe waqhasha wawelela emazweni angaphandle ukuyolwa impilo yobandlululo ubaba Riot wadela umndeni nesihlobo waqoma ukuthi ahambe nomzabalazo ngalozikhathi lokhu kwakusho ukukhetha ijele ukuhlukunyezwa nokufa imbala njengoba sazi ukuthi ukuphuma kwakho la ezweni kwakusengcupheni kokuthi phakathi kokufa nophila kodwa kwakuthi fanele uyayidela impilo yakho ngoba uyayazi into oyilwelwakho siyazi ukuthi waboshwa uhulumeni wobandlululo wadonsa iminyaka ngeminyaka Robben Island lesigameko kongesinye seziningi zokuhlukunyezwa kwakhe ngabacindezeli ngaso sonke isikhathi wayenekhohliwe imvelaphi yakhe wayenothando lomphakathi wakubo futhi ebuhlonipha ubukhosi bakubo kwaMkhwanazi lokhu kwafakazelwa ukuthi uma ephuma ejele wabuyela ekhaya lapho kade sikhona ekuseni kwa-dlangezwa futhi wayibikela inkosi yakwaMkhwanazi ukuthi usebuyile nanokuthi akaphephile njengoba bacindezeli nabasekeli bobandlululo babelokhu bemlandele njalo naphezu kwalokho-ke waqhubeka nomzabalazo nokusebenzela umphakathi wagcina ngokuya ekudingisweni ekubuyeni kwakhe wakhetha ukuya ekhaya lapha ekwa-dlangezwa ukuzosebenza umphakathi nesizwe futhi wabe engumeluleki wenkosi siyakhumbula phakathi ukuthi ngonyaka ka-2013 isizwe sakwaMkhwanazi sibe nomcimbi omkhulu wokubungaza nokubonga leli qhawe lakithi ngegalelo lakhe ekuzabalazeni inkululeko yalelizwe ngiyakholwa ukuthi nomncamalala wayekhona umhlonishwa ngalolo suku sihlonipha iqhawe lakithi ubaba uRiot Mkhwanazi. Mhlonishwa mangameli, thina sizwe sakwaMkhwanazi nomndeni sithanda ukudlulisa ukubonga ngesenzo sikahulumeni wakho sokuklomulisa leli qhawe lethu ngendondo yokuqhakambisa uqhawe balo nokuzinikela ekulweni nohulumeni wobandlululo nencindezelo. Ncamalala, le ndondo uShamase owabuya nayo waze waya wayethula ebukhosini bakubo kwaMkhwanazi nasemndenini lokho okuyinkomba yokuthi bekuthanda futhi ebuhlonipha kangakanani ubukhosi bakubo nomndeni. Sidlulisa ukubonga kwethu Msholozi okhulu ukuthi ube nobaba njalo njalo izikhathi zonke ufika wena uqobo lwakho ukuthi ube khona sengathi nje nxamalala mhlabeni uma ukhululekile sesingakubhekela nenxiwa usale sube isakhamuzi nje esiphelele sala kwaMkhwanazi nxamalala sokubhekela kodwa sokuxoxa ecaleni lokho ngeke sikhulume lapha uzo umphakathi wonke okhona sithi ke sidlulisa kakhulu ukubonga Msholozi ukuthi wena uqobo lwakho nohulumeni wakho nobuholi benhlangano oyiholakho uKhongolosi benilokhu nilinakekele njalo leli qhawe ngesikhathi impilo yalo isibuthakathaka kwaze kwaba sekugcineni njengoba seledlulile emhlabeni siyafisa ukuthi umlando nomnikelo walo emzabalazweni ungashabalali ngenxa yokudlula emhlabeni kwakhe. Sike sakhuluma ke nangalo mcimbi ukuthi ezinye izikhungo nezinye izindawo zihlonishwe ngaleli qhawe lakwaMkhwanazi. Isizwe sonke ke sakwaMkhwanazi nomndeni siyaqonda ukuthi asilahlekelo sodwa, kepha izwe lonke ligqemeke ingozi engequwantwala ngokudlula kukashamase emhlabeni. Sithi ke sisizwe sonke sakwaMkhwanazi, sithi ke lala kahle qhawe lamaqhawe Ndonga Shamase, Sontulu Mthendeleka, Vyane Kamalanda, wena qhibule inkodibe elingaphuzwa umhlambi wey'nyamazana, ukuthi umhlambi wezinkomo, Mashukumbela, wena washukumbela umuntu edwayeni, njengoba nje namhlanje sebeshunjwa la emahotela. Sithi Shamase. Amandla. Ngiyabonga.
Siyamdedela uVeyano kaMayanda umthendeleke usontulo unqugule enyadongo yoba enyadi yakamsilikazi umkhwanazi omhlophe nonyawo lakhe. Simthula kini masosha omkhonto wesizwe iy'nkadlangadla ze-Afrika, amakhosi kaMkhwanazi, ophalane kamdini, onkomo zondile ziyokhuluphala kaMkhwanazi, bathi mthatheni makhonto sizwe, mthatheni mkhonto wesizwe ngoweni. Inkosi yabaMkhwanazi ungogwana, sikhulekela ugogwana nokungenkomo sodla sisuthu, sithi ungowenu unqola emasondo sodwa, African National Condors. Inkosi yabaMkhwanazi, umkhonto kayiso ogoza abawuzondayo, sithi simthula phambi kwenu, asukume sonke sihloniphe iqhawe lomkhonto wasizwe uMakhomanisi uMkhwanazi. Sisho sonke sithi Veyane.
Ane.
Mthendeleka.
Mthendeleka.
Sontuli.
Sontuli.
Nqugulu.
Nqugulu.
KwaLenkosi.
KwaLenkosi.
Hamba Veyane. Hamba mbilini wodlolo. Hamba Dlebhu wamaKuswazi. Usikhonzele koKhrisani. Usikhonzele koJohn Mkhwanazi. Usikhonzele koDon Mkhwanazi. Usikhonzele koMartin Luther King. Usikhonzele koCetshwayo. Usikhonzele kuwo wonke amakhosi akwaZulu. Veyane, uyibekile induku ebandla. Hamba kahle social omkhonto. Mthendeleke.
Bheka manje mfowethu, se
Hey,
Mashati.
Amanda.
Hey, yes, yes, Susan Limvula. I'm a social guardian and a parrot. It's either we saw him Vula, no more we saw Genaga Commander or Shallow, who come to cross Pima Vula. Who will go no Wednesday, the Siabong and Jabang and a parrot? Him Vula, I think I shall be net and the Bible we are born. My social affirms in Shallow and a parrot is a little pelum dream. Siabong and the comet cross look feel like what you saw. Nabahola, a parati, abalegala, mongamel, cock in Maling, an ain't and dane, and a pansago shell, JT Zuma Education Trust, Usi over corners, turned room acknowledger that with no Tula and Gubane, a Hamsan Shallow, while the trust for it to seize where she is, the Siabong with Nibanganye. See, join me now, Deputy Speaker, where legislature was Zulu-Natal, Baba Michel Hatebe. Sa joinwa na unopala we COSAT we province yetu kombe tu Edwin Mkize. Kuya tinta ukubona ama veterans anje ngo baba uStalin anga suge tuuze suga kutimpela ekona la pagati. Ngo baba bana akubona banta basha banta sebe kulile kakhulu. Siyabo nguwa mgele uba kona kwa kupagati kwetu babu uStalin. Goda kuteme ngele ama veterans amanye hamba no babu Alfred Duma. Esuka le phezulu emnambithi ngempela kwazwela kakhulu ukuthi ama veterans alikhathalele kangakanye iveteran bese naye kubaba uDuma mase semabili adlule izomnikeza ireport ngokugula kababa uRiot esezwa ke sethi ke ningangifihlelike uma kukhona ongezohamba kahle ngomngani wami ukuze ngibe part of that. Akuphelanga amasonto amabili sixoxile nobaba uDuma ngempela ubaba uRiot kanti usezohamba. Sibonga ke ukuthi le ngqalabutho umngani wakhe nazo zonke ingqalabutho zama veterans wethu asuka le nhla nezwe akhona phakathi kwethu ezophelezela umngani nocomrade wethu nomholi wethu. Ingakho ke nje manje sizocela omunye ngosihlalo wama veterans la KwaZulu-Natal, Veterans League, ubaba uPeter uDlomo eze ngaphakathi phambili ezoba namazwi. Khona ingoma ke oyifundiswa yila maxhego kuphela ungawazazi ngaphandle mawuhleli nazo. Abanye babo baye ingxenye yelutho detachment. So ibamba nje eze fika la bese siyayidedela ke. Singamasosha galuthole
thole
singamasosha galuthu
sasha
ayayiculeke le ngoma ihleli phansi sekusuka uma veterans kuphela kulungile ke mekuzosuma wona wodwa kodwa ayiculeke uhleli phansi ngoba iyamashisa le ngoma singamasosha galuthole
thole
singamasosha galuthu
awusaluthole
singamasosha galuthole
thole
singamasosha galuthu awulapho lapho 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 siyakhona thina silindele ukufakwe oh lapho 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 siyakhona thina silindele ukufakwe. Siyabonga baba Peter.
Ngibingelele abaphathi bohlelo. Ngibingelele uPresident uComrade uBaba uJZ Zuma. Ngibingelele uPremier uComrade Macingwane. Ngibingelele usihlalo uComrade Khuzeni. Ngiphinde ngibingelele iNational Executive yonke esinawo la. Ngibingelele ubuholi bonke beprovince esinabo nobuholi bonke be-region nobama-region onke umphathi wohlelo umeya wethu ngokwey'gaba zabo abaningi usebathulile sekungabe ngenza i-retardant. Gabingelele. Nice. Gibingelele Gakulugazi. Umdeni Gababa Uraut Mkhwanazi. Neitobo Nabangan. Gibingelele Bonke Abate Baba Nati La Uzopelezela Ubaba Mkhwanazi Numdeni wakhe. Egameni lombutho wethu African National Congress. La okwami sekufishane kakhulu. Sebegangade kakhulu labe ngithi ngizonyathela khona. Ngeke ngisanyathela kodwa ke ngithi ngenhlanhla umuntu njengomuntu ophathisiwe ukuthi ngibe usihlalo wama veteran kule ndawo yase KZN. Ngibe nenhlanhla ngithi ngisemfishane ngumsemncane. Kodwa ngisebenze babudlomo nabo obaba Alfred Duma kangoba nabo baba Mkhwanazi no babu uJethro Ndlovu no mama Millicent Mhlaba le kodukuza abantu ababe ngikhulisa kakhulu since ngithathe lo msebenzi ukuthi ngibe usihlalo kwama veteran eKZN labo bantu bangikhulise kakhulu baze basho ukuthi obaba Duma no Ndodana wena usenamadolo ogijima. Sizokuthuma nje ugijime. Sobe sigadile la ngemuva ukuthi unyathela la kufanele unyathele khona yini. Kwalo mbutho sisuka kude nawo. So maka kukhona ko sekungixaka ngiyaye ngihlehle. Ngisuke ngihlehlela kuzona ingqalabutho engiyifice zikhona la embuthweni. Ngibheke ukuthi kusanyatheleka nabo bangithinte bathi ndodana ngathi awusanyatheli kahle. Makhona lo ngasentheli kahle ohamba kanje ngiyabonga ukuthi ngibe nabo obaba abafana nalaba nomama abafana nalaba ngenhlanhla sino comrade nobhala u comrade Teresa omunye wabantu abadala embuthweni engibafice bekhona esibambisene nabo kafishane nje ngingadli isikhathi kakhulu ngibe nenhlanhla yokuthi ubaba Mkhwanazi eguleni kwakhe sibe nethuba lokuthi sivakashe silo simbone ibhedlele ngene phuma sikwazi ukuzomduduza noma ekhona simbona kokozi Albert sibe nenhlanhla ukuthi simvakashele simbone ukuthi hayi uhamba kanjani angena aphinda phume sibe nenhlanhla yokumvakashela kodwa kulamasonto amabili aphelile ngike ngaba nenhlanhla sinonobhala ucomrade Teresa ukuthi sibiziwe ubuholi beprovince kade sila emusadladla kulamasonto amabili aphelile kade sizoba ne outreach program sizongena ewa 31 newa 32 ngapha empangeni kuzoba ne by election kade ikhona la mhla ka 30 ngolwesithathu ngenhlanhla ANC uphinde wabuyisa lawo maward sakwazi ukuthi ngesonto sicele kwi leadership yangala ukuthi no sizocela ukuthi siyokobheka ubaba Mkhwanazi ngoba Mkhwanazi bese sizwile ukuthi usebele sibhedlela la engwelizana sahamba nonobhala saya khona sayombheka ngenhlanhla sikwazile umfici ubaba Mkhwanazi sambona ukuthi ubambekile ubambeke impela ubaba Mkhwanazi uma ukhuluma naye ebuza ukuthi usangibona yini mayibuza unobhala ukuthi ubani athi ngiyakubona ntombazana kodwa namhlanje siye masimbone ubaba Mkhwanazi sikhuluma naye wambona ukuthi uyafuna ukukhuluma kodwa amehlo uvela beza aphenduke nje akubheke ngamehlo ubona ukuthi uyafuna ukukhuluma kodwa akusavumi kangoba unobhala wabudlomo ngizocela sikhuleke ingathi uyasebikela ukuthi ubaba Mkhwanazi isonto alisezu kuphela Zaba nenhlanhla yokuthi sikwazi ukukhuleka sikhuleke sinomama uTeresa sasabiza nomphenhlengazi usister wekhona ewardini sibuza ukuthi kwenzekani ngobaba Mkhwanazi naku manje ubaba Mkhwanazi ngasafuthi hayi cha ubambelike lena kodwa kufanele kube khona ifizo ikhona ekwenzayo kodwa ke kwangixaka ukuthi ifizo yenze njani mangabe umbono ubaba Mkhwanazi ukuthi amadola akasavumi ukuyilulekela ayifinqa ngokuthi ifizo kanti yenzayo kodwa ngoba uNkulunkulu uthi liphele isonto ngesonto ubaba Mkhwanazi akasekho 1 week kusho ukuthi ngenye indlela sasiyovalelisa nje kuyena ngalela la kusiphathe kabuhlungu ke lokho kodwa ke ngoba indlela yethu sonke Ubaba Mkhwanazi ube neseluleko kakhulu ekutheni asiwuhloniphi umbutho. Ubaba Mkhwanazi uyalithola ithuba lakhe lokuthi phezu kokuthi ese contribute kangaka embuthweni wesizwe. Ubaba Mkhwanazi ube omunye wabantu obethanda futhi ekuvuma ukulidwa nokuholwa. Ubaba Mkhwanazi asikaze sizwe kuthiwe uyena oseyishola ukuthi hayi makomrade sengingalida manje. Hayi makomrade sengilungile senganihola. Lezi zinto esesiyibona zikhona ka-ANC namhlanje. Kunamakomrade aseyishola ona kuthi hayi no makomrade sengiyi-right. Senganilida manje. Asizazi lezo zinto ukuthi iphumaphi. Ubaba Mkhwanazi kusukela ekuncaneni kwakhe siyayizwa ihistory yakhe ukuthi azange asithole isikhathi sokuthi aye esikoleni ngokwenene. Umbutho impilo yakhe yonke uyinikele kuzabalazeni okukhulula mina nawe nabantu bonke base-South Africa. Kodwa ube lo ebuhloniphe njalo ubuholi obukhethiwe ngaleso sikhathi. Thina kuze kufike isikhathi sakhe ngo-202 ukuthiwe naye akahole iward. U-ANC wamthuma ukuthi akahole iward, ubaba Mkhwanazi uyihole ngokuthembeka iwadi yakhe. Akazange asho ubaba Mkhwanazi ukuthi hayi akafanele lokhola kodwa yimina ofanele ukuhola. Akakaze akusho lokho ubaba Mkhwanazi. Asingakwenzini-ke thina lokho. Ngiyadumala nje ngithi angidlule kule nto president. Angidlule kule nto baba uZuma ethi siyadumala kakhulukazi thina ama-veteran. Uma sithola sizwa kuma radio nasemaphepheni ukuthi kukhona abantu abazibiza ngama veteran abathi uZuma akehle ebuholini bika African National Congress, asibazi labo bantu ukuthi bayithathaphi leyo nto, ngoba ubaba uZuma njengo president ngo 2012 ama branch nama region nama zone nama province asho ngazulinye ukuthi ubaba uJZ uzosihola njengosihlalo ka-African National Congress kuze kushaye u-2017. Ngokudlula lapho ubaba uZuma sihole njengo-president wezwe kuze kushaye u-2019. Nanamhlanje siyakuphinde siyakusho lokho ukuthi asibazi labantu baphumaphi leyo nto bayithathaphi ethi ubaba u-president akehle ngokwesihlalweni. Akuyena umuntu nombani noma mina noma wena kodwa kwaba ama-branch ka-African National Congress athatha isinqumo sokuthi ubaba upresident uzosihola till 2019 as the president of the country. Uzosihola till 2017 as the president of the African National Congress. Kusenjalo namanje. Asikakaze sijike. Asiwazi lamavela shona. Nala bantu abafuna ukudayisa umbutho ka-ANC bawenza into yokudayisa kwi-Johannesburg Stock Exchange ukuthi bavelaphi. Umbutho ka-ANC awazi udayise. Asifuni abantu abazokwenza isiphaza shop u-ANC. Ngoba sebelongiwa mkulu ukuthi bona sebefuna ukuthatha u-ANC abafakela imali. U-ANC akakazi adayise. Asibabonike labantu ukuthi baphuma phi ngoba uthi yabalandela lama veteran. Asiwazi ama branches aphi. Asibazi ukuthi bahola bani. Asibazi futhi le mandate basuke beyithathe kubani. Ngoba noma ubalandela bethi upresident akehle nasemlandweni wabo awazi ukuthi babehola yiphi branch nangelodi la. Kodwa uyabezwa bethi upresident akehle. Kodwa umazi ukuthi wehola banini ukuthathaphi lokho. Ngakafishane nje ngingadli isikhathi ngithi sihole President Zuma sihole.
Sihole.
Sihole President Zuma sihole.
Sihole.
Sihole umongameli wezwe sihole.
Sihole.
Amandla.
Awe.
Amandla.
Awe.
Ngiyabonga.
Ake simshayele izandla kubaba Mdlomo. Ngizothiwa sesekhuluma abantu abadala ngazi ke kusho ukuthini. Oliver, Oliver, wethambo, wethambo thina sigoshiwe ka.
Sawalaza, O Sawalaza, Sawalaza, O 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 Sawalaza,
Mandla.
Awaye.
Awaye, two. Comrades, without wasting a lot of time, before I actually invite the next speaker to the podium, let me also indicate that in terms of our program, it was going to be two sessions. And the sessions, eyokuqala lesiqedayo ngalesipika sizosicela esilandelayo. And then we enter into the second session. As we do that, comrades, allow me then to invite to the podium one and only the leader of the African National Congress, kulesifunda sakithi KwaZulu-Natal, sihlalo we-ANC, comrade uSihle Zikalala. Uyena ozokhuluma nathi. And then ile rumo kasichaba izawuba ready kuze after the chairperson isithathe through bese siyowelela kwisession elandelayo.
Mandla ofike ekhaya ubatsheni namshiye khona.
Chai ubulale,
ubulale,
zonke lezi
matambo. Communist Party, long live. Long live Sanko, long live. Mangongwe. Roar, young lions, roar. Viva umkhonto wesizwe, viva. Viva the Veterans League, viva. Amandla. Baphathi bohlelo. Baba Tinangwe. Nosihlalo wale region. Comrade Nonhle Mkhulisi, umndeni wonke waka Mkhwanazi, izihlobo nabangani, mongameli we African National Congress, Baba Nxamalala, Treasurer General we ANC, Comrade Zweli Mkhize, ama members of the National Executive Committee akhona. Angikubalule ukuthi on top of lawa baliwe njengosi Comrade Lindiwe Sisulu noTawe Mafu Comrade Bheki Cele, we also wish to acknowledge the presence of Comrade Ibrahim Ibrahim, who's part of us, one of those stalwarts of our revolution. Let us also acknowledge the presence of Izingalabutho ama Keda zomkumutho anikela ngezimpilo zawo zelelizwe likhululwe. Manje ningibona ngiba namalimi ukuthi yazama ukubuza ukuthi ngisho ukuthi ama veterans noma cha, but ama veterans ombutho. Ngibingelele usihlalo Dinangwe, mase ngibingelela ngokukhulu ukuzithoba hlabangani, kodwa angifisi hlabangani ukuthi uma ngiphuma umese ungisola ukuthi ngithe uyi-veteran, kube kukhona ney'ngane ey'ncane ey'nokuyibiza ngama-veterans. So kulokho kuhle ngikuchaze, ngibingelela lama-veterans ayizingalabutho zalo mzabalazo. Ngiyafisa ukubingelela First Lady okhona phakathi kwethu, u-Premier wethu uMacingwane, sekela sihlalo we-ANC, ama-PEC members onke akhona, ngibingelele former chairperson we-ANC no former premier Comrade Senzo Mchunu nawo wonke amalunga e-ANC akhona la. Ngibingelele kubaholi bama-leagues, Youth League, Women's League ne-Veterans League. Ngibingelele kumasosha omkhonto wesizwe, our glorious army that liberated South Africa. We never liberated by de Klerk. Even former President Mandela was not released in prison by de Klerk, but were liberated by the people of this country who rendered this country ungovernable. Were liberated by the soldiers of umkhonto wesizwe, ashiya amakhaya, ashiya bazali, ahamba aye emazweni elwela lenkululeko. Labo abaye bevele bethi inkululeko yalelizwe yatholakala ngecompromise because isitha esasicindezele sase sifisa ukuthi sikhululeke. No, it was not like that. Wageda, dear comrades, ukuzophelezela iqhawe lomzabalazo sihlangene njengezakhiwo nomndeni uphelezela omunye walabo oseve kuyo yonke lembutho yomzabalazo oseve kwikhosathu waseva nabasebenzi emzabalazweni. Uma sikhuluma ngocomrade Makhomanisi Riot Mkhwanazi ube napo abazabalazi babasebenzi emzabalazweni wokulwela amalungelo abasebenzi, kodwa not just amalungelo abasebenzi emsebenzini, because he understood that umsebenzi impilo yakhe ayiqali iphele emsebenzini, but uyiphathi ye society. Yingakho ngisho ukuthi i-SACP nekhosathu nesanko sivumelene ukuthi ngenxa yale session asiyenze nje sonke si-ANC sikhulume njenge-alliance kukhulumo yedwa wethu ze sikwazi ukonga isikhathi. Kodwa kubalulekile ukuthi sikubalule ukuthi ubaba uRiot led kuyo wonke ama-streams omzabalazo, waba yingxenye yomzabalazo wabasebenzi, waba yingxenye yomzabalazo we-SACP, waba yingxenye yale African National Congress. Uma-ke namuhla sithi we pay tribute to him, it is because of his credentials as inspirishile ukuthi umzabalazo wethu ube la ukhona namuhla. Ube ngomunye walabo abadela ngeimpilo zabo zelelizwe likhululeke. Ngaphandle kokuya ejele nangaphandle kokuthi aye e-exile, kuthina isikhathi aspende emzabalazweni kube yisikhathi segugu ngoba ube yisifundo kithi. Angisho ke ukuthi ucomrade uMakhomanisi used to have extraordinary humility, ubuntu. In his own stature, wawungeke usho ukuthi in terms of umzabalazo, he is senior to be recognized at a national level. Ube umuntu one-humility yokwazi uku-engage, alalele nanoma ubani anaye, nanoma kuthiwa ukuliphi izinga. Akazange areta abantu ngokweyikhundla zabo, akazange athatha abantu ngokuthi bayini emphakathini, but he will have humility. Yingakho akwazi ukuthi abuye abekule region asebenze ngaphansi koholo lwe-REC abe ingxenye yokulidwa, njengoba beke basho phambilini ukuthi was always prepared to be led. But ngaphekwa lokho, umzabalazo wakhe bekumzabalazo wabantu. Yingakho even esebuya a contested ward, even those who never voted for the ANC kuma elections ayedlule bayivotele i-ANC ngenxa yokuthi umzabalazo wakhe resonated with the needs of the people. Comrade Mkhwanazi was a very disciplined leader and cater of the movement. The leaders of this region at some point tried to compile the history of the ANC. And in the attempt to do so, they went to him by ombuzo ukuthi ANC ivelaphi wabachazela. Basebembuza ukuthi kwakwenzekani exile. Wasebuza ukuthi niyitholile ni mandate ye leadership ukuthi nizongibuza ngale yonto. Manje nginiphendule i leadership itheni inginikile ni permit yokuthi ningibuze ngalokho, ngoba uma ningenayo leyo permit angeke nginiphendule. He then told them ukuthi hambani ku President uZuma uzokunika ukuthi nginitshene na ukuthi kwakwenzekani noma nginganitsheni. Up until today, wayazi ukuthi nazi izinto edinga ngizisho, nazi izinto engeke ngizisho. It's departing this world, having never been accused of divulging any information of the ANC, kwisitha na kwi-public. He respected decisions of the ANC athathwa iANC njengama decisions akhe. Ubenga lona leli veteran elithi uma ku convenient liphume ngaphandle likhulume lisiyilo eliyi veteran, but he knew that he is a cater within the movement, and therefore ume nama issues ama issues akhe uyowathatha awalethe ngaphakathi embuthweni we-African National Congress. Having said that, izini edinga sizifunde kucomrade Mkhwanazi. Okokuqala, we don't need to understand that the enemy is still in existence. Sisekhona isitha esifisa ukubuyisela emumva umzabalazo wabantu base-South Africa. Sisekhona isitha esifisa engathi impilo la umuntu omnyama waye isigqila somuntu omhlophe ngakube isaqhubeka. Sisekhona isitha nanamuhla esifisa ukuthi umnotho uhlale ezandleni zabambalwa abayidlanzana abamhlophe, abamnyama behlale bentulile. Okwethu uma siyohlonipha ucomrade uMakhomanisi, okwethu kuyoba ukuhlale sazi ukuthi sitha sikhona, and therefore umzabalazo wethu awukho ku freeway, umzabalazo isitha esiyohlale njalo sukontesta. Ngikusho lokho ngoba ezinye zezinto ezenzeka eSouth Africa namuhla kululu ukuthi sizibone ziqalwa i-counter revolution, kodwa mase sibona abanye bethu ngaphakathi baba co-opted by the agenda ye-counter revolution. I can say with full confidence that the opposition party in this country have gone to parliament for at least 7 times trying to recall the president, to remove the president. They will do so hoping that they will succeed through dividing the ANC, but the ANC has remained united. The president of the ANC was not voted to parliament and as the president by the opposition, and he was voted by the ANC, and therefore he will remain as the leader of the ANC. But I must also clarify that kuyobaluleka ukuthi sikugweme ukuthi thina esisemzabalazweni sizithole sidansela isiginci se-counter revolution. Singathathi i-agenda eshiwo omunye umuntu mese siyenza i-agenda yethu. Imfundiso yalo mzabalazo used to teach us ukuthi uma into engiyishoyo ivumelana nento eshiwo isitha somzabalazo, kuyomele ngiyibhekisise ngoba leyo nto ingabe ingelona mhlawumbe iqinise li-advansa umzabalazo. I think it is important in occasion like this to become clear on issues of unity in the ANC. Uma siyohlonipha ucomrade Mkhwanazi, ubunye be-ANC buyinto ebaluleke kakhulu. Ngiyavumelana nocomrade Sihlalo ngama-veterans akhuluma ngaphandle kwe-ANC, but asiyibonge i-leadership in particular President Zuma ukuthi nabakhuluma ngaphandle uyakwazi ukuthi athi cha, ake sibuye sihlale ngaphakathi sixoxe ngaphakathi. Ngaphakathi kwi-ANC, when we debate, we've got a right to say everything we believe we must say, kodwa ngaphakathi ezakhiweni ze-ANC. Even those who came to the NEC with the view that the president must step down, that view was entertained inside the ANC, clarified how dangerous it is and how it will take back the success we've made, especially in terms of unity and in terms of the transformation of this country. Hence, the NEC agreed that President Zuma will remain the president of the ANC up until 2017 and up until 2019. But we must not go to an extent of saying those who have proposed that President Zuma must go, they must then go. We are a democratic organization. You come with your view, we subject it in the debate inside structures of the ANC. We defeat your debate in the structures of the ANC. And all of us remain binded by one decision. And therefore, it will be wrong and not correct of us to say those who've got that view, abayilethenga phakathi sithi bahambe. No, they must stay, they must come, we will debate their issues in the African National Congress. What is wrong is to take internal issues of the ANC and parade them in the media and in public. Issues of the ANC must be engaged in the ANC. Let me quote President. At one point he said, the ANC have dealt with all complex and difficult issues, and therefore there is no issue that the ANC must feel worried to debate. And it must debate all issues. How inconvenient are those issues? How difficult are those issues? ANC must engage with issues, but engage with those issues inside the ANC. One distinguishing factor that distinguishes the ANC from all political parties that exist is its internal democracy. It is the democracy that allows its members to express themselves. But when members have expressed themselves and their issues are debated, once the decision is taken, that decision is binding to all members of the ANC, irrespective of the view obungaba nayo before leyo issue is debated. As the ANC, as COSATU, as the South African Communist Party and SANCO, specifically here at KwaZulu-Natal, when we bid farewell to Comrade Mkhwanazi, we must know that we owe him. We owe Comrade Riot unity of the ANC in this province. One pillar of the revolution, something that keeps the revolution going, is the unity of the revolutionary movement. And if we compromise on unity, the ANC will not survive. The first priority of the leadership of the province, the current PEC, and all cadres who have served in the organization, the priority in honor of Comrade Makhomanisi is unity of this organization, the African National Congress. It is his generation that were led, that was led by Comrade O.R. Tambo. It is his generation U.O.R. Tambo, former president, ayeyirepresenta umethi zibekhona iyikhathi zomzima e-exile, kodwa asidlananga, asiqedananga, sibuyisa umbutho e-South Africa, u-united, u-stronger than lokho wawuyikho. We must ask ourselves as Comrade Makhomanisi is departing, ukuthi umbutho usala unjani, and take a responsibility. In particular, those who are in the leadership, but the cadership as a whole, take a responsibility to unite the organization. The final and the last, if we will want to honor a comrade, Makhomanisi, we must serve the people. He always knew the people. Wabu ya wangaya go sala kwenyindawo, wahlala nabantu bangakubo. And therefore, kumele sibaseve abantu njenge organization and serve them with respect and dedication. With those few words, egameni le Alliance KwaZulu-Natal, we say farewell, Comrade Makhomanisi, ko farewell, Nkwaliyenkosi. Kuthina ube isifundo. You are an inspiration. May your name, revolutionary name, remain and endure forever. Long live the Comrade Makhomanisi, long live.
Long live.
Long live Comrade Riot Mkhwanazi, long live.
Long live. Yes.
Viva Comrade Salo, viva. Makhomanisi, little bagas in Nigeza Manje, in the Rumulus Chaba, Bazo was in the Zimbil. While one Benza Ingoma, no me otwa. Abanye abajujwe amasosha omkhonto yosizwe bazobe beshintsha la phezu kwempahla beshintsha la ibhokisini likababa ukuze ngibuze amaphoyisa emva kwalokho enze ngendlela. So ngabe ngisangena ke mina ngenani ke amasosha omkhonto.
Struggle, our revolutionary leaders, the Communist Party, the African National Congress, the COSATU, the real alliance of our revolutionary struggle. These are the real pillars of our struggle, the true, the loyal, and the real servants of the masses. You fought against the apartheid regime. You defeated the enemy forces. Communist Party, African National Congress, COSATU, the real tripartite alliance. What a true leader, Marx. What a true servant of the people, Lenin. What a real veteran, Engels. What a true president of all times, O.R. Tambo. A real comrade with endless fighting spirit. I speak of Chief Albertil Tuli. I speak of Prix Ligaseme. I speak of Joe Slovo, the general. I speak of Chief of Staff, Chris Tembisile, the Doyenani. Our president of all times, Jacob Zuma. We thank those solidarity states who harbored our comrades during times of our struggle, during times of difficulty, when our brothers and sisters were brutally murdered by the evil forces. bodies of Malan Ferwuti Foster, the murderers, the hit squad. How can I forget about Mozambique, the countries who harbored our cadres? How can I forget of Angola and Uganda? I speak of China and Liberia. I speak of Soviet Union and the rest. Again and again, I thank those comrades, commanders, and commissars who fought inside and outside the country for our liberation. And I thank those who died, who lost their lives during the times of struggle. What a comrade, what a tripartite alliance, what a genuine tripartite alliance. This is our poem signed by the blood of commanders and commissars of our glorious army, Umkhonto weSizwe.
Cool.
As you can see now, we are going to be less ANC and more government. Though it's a very difficult one to separate, to be more government than ANC. But let me start by recognizing the presence of other veterans who have joined us. Comrade Urmala Singh, ehamba nomyeni wakhe ukomrade Sunny Singh. Siyanamukela, comrades, the comrade Umek Maharaj. We also thank you that you've come in here. Maybe Mongameli, let me take this opportunity to confirm a report that maybe when you get it, you take it as a report from my spouse and therefore not very serious to listen to. Umama Umadiba Zuma is coming in here also on her own right to pay respect to this veteran, because she is a mother to the veterans. In fact, wonke lama veterans ala, I don't know whether she's able to extend herself beyond the borders, but lawa ala na uwanakekele njengengane zakhe. Impilo yazo, welfare yawo, uyinakekele kakhulu. Thina ke nje besiyasibuza ukuthi ugcine nini ukwenza lokhu nalokhu laphana. Siyabonga kakhulu mama Madiba Zuma ngomsebenzi owenzayo. Wonke lama veterans akhona lana ayazile igalelo lakho personally. So mongameli, kuyiqiniso impela ukuthi uyawalekelela, uyawasupporta kakhulu, uyasikhombisa indlela how to look after abantu abadala uma sebedinga usizo lwethu. Ngoba sengobe sengisumisa undunankulu wethu, angidlule futhi kulethi mongameli. We now also know that your presence here is more than just being the president of the ANC, the president of the country. Le veteran le hambayo njengomfoweni kuwena, njengawo wonke ama veterans alana owawukade unawo ejele. Because ukuthola ucomrade nihleli naye ejele, niphilisane naye ejele under difficult conditions, hey, usuke ucomrade lowo muntu. Akulula ukuphila ejele, niphume nibambene, niqhubeke nibambane kukhongoloso. So lama veterans ahambayo manje, ubaba umongameli naye unezibazi zamanye ahamba, ocomrade uMathews Meyiwa, not just nje amacomrade awazele eSouth Africa, kodwa amanye ayengene nawe ebhokisini ehamba icala, ocomrade uZakhele Mdlalosi, ocomrade uJohn Mabulala Nene, ocomrade uGizenga, abanye sebahamba. Seyisekhona ingqalabutho ezimbalwa ezisele ezingangawe noma ezikulamayo, ocomrade uQuinette Magwaza nocomrade uAlzina. So nawe mongameli, noma uzosiduduza, siyazi ukuthi uyadinga ukududuzwa ngoba uhanjelwa bahlobo bakho. Sikhona nje siwu-ANC, akufani nabantu ogudle nabo iy'ndawo ey'ningi, nibancane nikhula nize nibe niyaguga manje. So ke beyithi angidlulise leyo mazi mongameli, nawe siyazwelana nawe ngoba uyadinga ukududuzwa in your own right as a president, as also a veteran of the ANC. I'll now call upon our Premier Ubaba Willis, who will also give his tribute and a condolence on behalf of government, and will then later introduce to us our president to bring him forward. Asinikeze amazwi osuku nenduduzo egcwele njengoba naye sengishilo edinga ududuzo. Comrade Macingwane.
Thank you very much, program directors. Umfowethu, comrade Tutinawe, kanye nodadewethu uNonhle Mkhulise, district mayor la King Cetshwayo district. Our president Jacob Kwa-dlangezwa Zuma, the first lady who is here, and all the members of the president's family. The Mkhwanazi family and the Mkhwanazi clan as a whole, led by Inkosi Yesizwe Shamas. Comrade Treasurer General of ANC, Comrade Uzwelini Lawrence Mkhize, who is also our former chair and premier. Comrade Senzo Mchunu, who is also our former chair and premier. All ministers present and deputy ministers, as well as former ministers and deputy ministers, MECs present, ANC veterans present, members of Umkhonto Wesizwe present, led by their chair, Crosby Mavundla. Alliance members present, led by your leaders, amongst whom we had Ukutukona, Comrade Uthemba Mthembu, Nobhala, with South African Communist Party. It's possible ukuthi angibabonanga abanye abaholi be-alliance abakhona. Many comrades who are leaders as well of the ANC from other regions, as well as from branches. Emakhosini amanye khona, sike sayibona inkosi yakwaSomopho. Inkosi yakwaSomopho ibuye ibe ingxenye yenhlangano yamakhosi abambisana nadlelana no-ANC. I-Congress of Traditional Leaders of South Africa, i-Kontralesa. There are many other government leaders present, amongst those with DG Dr. Lubisi. Maphoyisa akhona okuyiwona zo onarisha lo mcimbi. Siyanibonga maphoyisa ukuba khona kwini. All media present and all other protocols that I needed to observe is observed. Many of you, comrades and friends who have come here, I rise here to pay tribute to Comrade to Riot Mkhwanazi Makhomanisi, as you have said, for us, this is a man who we should pay tribute to by all means. He spent his time fighting for this united, democratic, non-racial, non-sexist, but prosperous South Africa. Was saddened as government of KwaZulu-Natal that his departure is a depletion of solid leaders, not just for the ANC as a ruling party, but for our new democracy as a whole. As speakers have indicated here, Makhomanisi served the whole of the country with dedication until his last moment. But it is important that as we pay tribute to Riot Mkhwanazi, we also do pay tribute to our president. President, your visit, which wasn't the first, last Tuesday to the family, gave the family and all of us so much strength. We also continue to receive messages of condolences from different parts of the country, which is an indication of the impact that Ubaba Mkhwanazi made throughout his life. It is not surprising, therefore, that there are so many former and current members of the legislature as well as parliament, as well as the executive council and cabinet. There are also so many councillors and former councillors who are here today to bid farewell to Riot Mkhwanazi. Last week, Mr. President, we also had a memorial service to pay respect to this notable struggle stalwart. Many of us had enough opportunity to talk to the family, to talk to comrades, to talk to, in particular,
follow Riot Mkhwanazi, not in words, in concrete terms and practice. Riot Mkhwanazi worried himself to understand what was the ANC and what was the South African Congress of Congress of Trade Unions. What was the Communist Party? What was the Youth League? So that he would be able to pass the knowledge to others. So that others don't take the an understanding, not just a generalized understanding of politics, but scientific politics. That's why he was among those who worried himself to study very, very seriously politics. Very much keen to study trade unionism as it exists in the world. Very much keen to study Marxism and Leninism. And he believed it is only when you are clear that you can achieve what you want. Because if you are not clear, you can go with the wind. If the wind is blowing one side powerfully, you could, and many have in our history. But also he believed that if you are not committed and clear, you could be misled, but also you could sell out. By enlisting for the MK at its formation, he demonstrated readiness to carry and embody the nation's destiny and aspirations even at that time. This was risky at the time. It was not like being voted to be a councillor, which is easy, nice, smooth, with benefits. To that extent of joining MK, you were saying, I'm a soldier. And the job of a soldier is to fight and defeat the enemy or die in the process. As true loyalty to a liberation organization was very easily a matter of life and death. But Comrade Riot was a man who valued the collective good above personal interests and comfort. Perhaps when we have time to talk about Riot Mkhwanazi, we can say many things as an example of a cadre dedicated and who surrendered himself to the organization, body and soul. He was prepared to fight to liberate this country. That is why he was arrested on the way to exile, where he was intended to be part of the forces that wanted to take on the apartheid state. When he was chosen to leave the country, he had belonged to the units of MK that conducted sabotage inside the country. We can ponder many aspects of Baba Mkhwanazi's life. When he was arrested in Zirast, as you heard and you'll read in the biography, when we finished 90 days in Pretoria, he was charged in our case. And he was accused number 7. But in terms of the investigation by the police, when he was already charged in Pretoria, other comrades, that include comrades that I've mentioned sitting there, were charged in Pietermaritzburg. And in terms of the state felt that he might get a bigger sentence in Pietermaritzburg. And I think in all the life of the trials, as the only one I remember who was transferred from a case already started to another case in Pietermaritzburg. In fact, his chair in court remained his number because accused number 7 was still there. But of course, he got 10 years. I knew him personally and very deeply as an old brother to me, a friend, a prison mate, and a disciplined comrade who never placed his independent thinking above his loyalty to the ANC and its decisions, orders, and directives. And he will carry the instructions to the latter. And he will make those who are with him to do so. This is a man whose political convictions, commitment, bravery, sacrifice, and resilience I can attest to. He was never broken by prison. Neither was he discouraged and overcome by the difficulties of life in exile. On his return, on his release rather, from Robben Island, he continued to where he left off in politics. He demonstrated that his struggle was only deferred when he was incarcerated. He worked with trade unionists such as Justice Mpanza, Cletus Nzimela, David Ndaonde, Abalon Duma, Kay Munsami, and Nadarvaria and Papenia, George Naika, Ibrahim, Ismail Ibrahim, who is here, Billy Naya, Bruno Mtolo, who sold out later, Solomon Banjwa, who sold out later, Alfred Doom, and various others to take the struggle forward. We have truly lost a veteran in the true sense of the word. A veteran, according to the definition of the ANC, you must have participated in the struggle for 40 years with no intervals or broken period. And you must also be 60. Just for you to know, so that ningasibuka masikhuluma ukuthi usefikile nje kufika ku 60 lo. Ningalokhu nihlupheke. This stalwart of our movement, who respected our organization as well as its structures and processes, and respected other comrades. You can look at the trade union record, you'll find nothing untoward. You might look at the South African Communist Party record, you'll find nothing untoward, as well as the African National Congress record. During very difficult days, he always emerged as a hope and helped teach many of us what we needed to know. He understood that the existence of a united and cohesive ANC is the minimum requirement for the successful prosecution of a revolutionary struggle to totally emancipate the oppressed people of South Africa. He never did anything to interrupt unity of our organization. He wouldn't. He didn't believe that. He believed unity and harmony of the ANC was an important condition for the ANC to succeed. Makhomanisi was also never confused about where he stood in the struggle. He stayed loyal to the organization and to the country to the end. To show one of his elements, when his health was not good, when we're celebrating the centenary of the ANC, when the lamp of freedom or the torch of freedom was traveling across the country, when it came here to Mpangeni, there was a dinner that was organized. He was at the hospital with drips and everything. He said, I'm going there. He actually came to the hotel Namatripsak, because he said, Allah kudlula la ilangabi lenkuleko ngaliboni. I had to plead with him to say no. Now sesibone ne baba. He also wanted to see me. Buyela ke sibhedlela manje. That tells you the bravery and the commitment beyond any understanding. In his memory, we must remain true to the core values and principles of our movement, the African National Congress. I'm not sure whether we can stand up one day and say, yes, we have taken from Makhomanisi. We are now sure that we have done it. We have united our organization. We are adhering to the cause of his values, but that's a call to ANC people, to the Communist Party people. Baba Mthembu. And indeed to COSATU, the unions. These values are unity, selflessness, sacrifice, collective leadership, humility, honesty, discipline, hard work, internal debates, constructive criticism and self-criticism, and mutual respect. And there are many others. These are just a few that are the values that make the cadre of the ANC to be distinguished from other cadres or members of other organizations. He had all of this. Riot Mkhwanazi. ANC members must, in his memory, value political education, which is what Comrade Mkhwanazi valued. And it remained his passion to the end. Politics don't walk to you and come into you and make you to be clear politicians. No, you walk to it. You learn it. You get to know it. And once you know it, there is no situation you cannot deal with. But if you know it somehow, you can go through a lot of difficulties. As I said, ungawela nasodongeni. He also valued education, particularly because he had an experience of his very little for informal education, and therefore valued education in the manner that we have never seen before. Earlier, his son was admitting that he got defeated in the debate, educated debate, by Mkhwanazi, his father. Because what akufunekube is fundiswe sisilima. One of our great, great leader, Dumanobe, used to joke that the knowledge of learned people live in the briefcases. If you ask them a question, they say, just hang on. They open the briefcase to consult the papers. And he was saying, if we are educated, knowledge must sit in your head. You must be able to deal with it without going to the briefcase. That's lesser than what Riot said. Well, that is intellectual. They can do it. Abazonile. Kusho laba abaziwa Mkhwanazi badlulele kulaba baye ku briefcase. That is why he established a bursary in his name in 2014. And this effort should not collapse. We must support his bursary scheme. Just to remember him and do something that he believed in as much as possible. He did so much with very little education. But he thought he should do it so that the young people of this country should be educated. Because he had come to understand that education empowers people to change the circumstances and the conditions of their countries. The fact that he was not so educated did not stop him from appreciating the importance of education nationally as a national task. The youth, with all the opportunities, must take the country forward to prosperity and an improved quality of life for the poor and the working class. He took this decision because he believed the workers and the poor, if their kids were educated, that position would change. Baba Mkhwanazi remained an inspiration all his life. He spoke revolution. He did everything. And it is important, by the way, to underline the fact that he came here when the atmosphere was difficult. He stayed. That tells you kuthi wayenenkani kanjani. And he believed akukho umuntu ozomenza into. But did not end there. did what many of us perhaps have not succeeded to do. There is a training that was given to MK called the MCW. Shai Kumbula. MCW empowers you to be able to get into a hostile area and turn it around. He's the only one so far that we can cite as having implemented that. He came to a hostile place and changed it and ended up with the people belonging to a hostile party voting for him. And at times, ngiyangibuza emasosheni ukuthi iphi MCW madoda. Uma bethi hayi basivimbe amabranchini. Nandabani nebranch, organize abantu. Usebenzi MCW. Wayisebenzisake okaMkhwanazi. People here began to look up to him, loved him, and always went to him for guidance. He was a true elder of our community and our movement. His high level or deep political understanding did not make him, much as he understood what traditional leaders are, but he knew how to handle it, how to make them support his organization, irrespective of what his views could have been about them. That's why he went there and made people to see him as an elder, as a responsible person, as different, and voted for him. For the first time, we got the word. That tells you the quality of a cadre that he was. He did not say, me, I'm an older, I'm a whatever you call it, stalwart, I can't be a counselor. All I need is to be somewhere up there. No, he was ready to be a counselor. And if I say this today to people, that once I take my pension, I'm going to contest to be a counselor in my ward. They say, how? Ungakwenza kanjani lokho? And is it personal? It's not. It's organizational. Uyabona nje monga suthathe ikhulu ezike zabale phezulu uthi awe uba i-council. Hey, ngathi nanga umuntu engisukela bo. Mina ngibe i-council. I was saying to somebody yesterday, Lapaya Fernachen. I was talking to the mayor. I said, my ambition is to be a mayor of Nkandla. One day. Ngiyithathe le Nkandla ngoba iyabehlula abaningi. Yebo. Ninake ngoba ipolitiki yenu itshekile ndoda. Umongameli abe yikhansela. Uzosivimbela indawo umusa. Kanti anazi ukuthi ngizoyithatha lokhu kwangempela. Mase ngiyithathile ngayigoqa nginike. Ngoba ngisafuna lutho. Nangumongameli. Ningakhuza uma ngaya namhlanje ngisewumongameli. Uma ngaseyena. Phela, it's not about me, it's about the ANC. That's the main thing. That's a demonstration that Riot Mkhwanazi showed here. A big commissar. He was a commissar in the camps. A big trade unionist, communist, ANC, well known, became a councillor. La emakhaya. Not Kuma's grave. La. That is politics. If we have understood politics very well, the scientific politics. Not lezi hamba nomoya ezithengwa nangemali politiki. No, yena wayengekho lapho. He was a devout member of the community, very much active in developmental projects and involved with the Mkhwanazi Traditional Council on different matters. Hlala nabantu discussing inkinga zabantu kwi council. Angasho ukuthi mina sengake ngafika eSoviet Union ngafika phesheya ngizokhuluma nani nabantu basemakhaya. Ahlale nabo phansi. Asebenzise lolwazi ukuimpower abantu bala. Ingakho bamthanda bamvotela. Noma kuthiwa ningamvoteli igomanisi, bamvotela bathi lo siyamthanda. We are standing. We are pleased that he was able to serve the new democratic dispensation formally in his lifetime as a councillor. He served as a councillor in the Umhlathuze municipality with distinction from 2002 up to 2006. I'm sure you will agree with me. He decided to give other comrades to lead. He said, I'm old now. I took the word from the opposition, take it now. I've settled it. Take it now. Because for him, it was not the position. It was not to be a councillor. It was the ANC that counted. And therefore, any other comrade should take it now. That was Riot. That was Makhomanisi Party, Stumo sa Makhomanisi. The fact that he was able to win his ward in what was an IFP stronghold indicated his standing in the community. MCW Bafana Bagit, not so. EPMCW. Nation Sap. Ithi noma nini ukhetho nikhali nithi awusehluliwe. Angishongo lutho. He taught us that leadership is all about service to your people. A passion to make a difference in our society and commitment to realize such aspirations. That was Comrade Riot Mkhwanazi, Stumo sa Makhomanisi. If we are to succeed, let us take lessons from him. If he could win a ward, hostile, from a party that was very hostile, that tells you we had a lot to learn from him. Let us, in honor of the memory of Comrade Riot Mkhwanazi, continue to serve our people with humility and commitment. Riot iqhawe ngeke walingabaza asikho noma isincane isikhathi lapha kahiqiza khona ngeenkolelo zakhe. Ngeke noma ula ngaphandle noma kuse jail noma kuse exile. Uyabona abantu ababe naleya politiki eyayifundiwe babe izinto beyibuka ngenye indlela. Ucomrade Ibrahim, when he went to exile and he went to Angola in the camps and found comrades at times complaining the fact that Ibrahim Azenele, what he can understand. Do you know that we started the struggle with black powder only, with no gun? This is a luxury. That is the type of politics I'm talking about. Urayotike. Why has Gashuguti impilo yasemhlabeni jikelele kuno kuqophisana noma nokulwa phakathi kwabaqashi kanye nabasebenzi ukuthi lokho kulwa ngeke uqede uma ungazi ukuthi kwenzekani. Leya nto engithe wayifundiswa ho Stephen Dlamini okuthiwa i-class struggle nokuthi i-Communist Party eyathatha isinqumo sokwakha i-federation enjenge sakthu yayithi ikwenzelani lokho ngoba yayithi uma umsebenzi kodwa ungezange wenzi ukuthi ubone political ungagqilazwa nje kuze kuyoshonela iconsciousness ye class ayisuki lapho ehlala khona ize kuwena iyakhiwa you build it kwikhosathu kwisakthu sasihlala njengoba ngishilo insuku eziningi esontweni siyeke konke sizela sisebancane kusafunele ngabe silandele intombi silandele ngezinsuku ezimbalwa eziningi sikhohlwe izo ezinye izibala abanye abantu ngoba sithi sifuna ukwazi ukuze ukwazi ukuthi ummele ubunzima benkululeko kufanele ukuthi uyazi politiki sasihlala lapha sifunde ubusuku nemini sifunda nangesiZulu sikhulume ngesiZulu sikhulume ngalento okuthiwa iproletariat ngesiZulu yayibizwa abantu abakhulu impabanga kwake kwafika umfo ezosijoyina esuka kwi-unity movement unity movement kwakumbutho oneyifundiswa zodwa wawungajoyini khona uma ungafundile i-rank and file yakhona yayigcina komabhalane no-nurse below that wawungayijoyini bekhuluma isingisi esikhulu ukuthi don't attack the enemy now you must first galvanize the nation galvanization of the masses angazi ukuthi ungawugalvanize ama-masses onke uzuthi ase-ready-ke manje wayisho njalo wafika umfo ehamba nonkosikazi wakhe wafika silalela sikhuluma ipolitiki ngesiZulu wathi namhlanje ngikhulile angikaze ngizwe ipolitiki ikhulunywa ngesiZulu ngiyaqala ukuyizama ngiyajoyina namhlanje nangithi yethu thina abafundile eqhamuke ku-unity movement sishaya kancane nje singajahile uyambona kuMkhwanazi ngenkathi esethekwini ngoba indoda eyayizimisele wayeyibhoxa eligudi kabi enoleft ohamba njengonyazi futhi ngoba wayenentamo emfishane wayevele nje athi uleft wakhe ushesha ngendlela eyisimanga ukuphindaphinda eduze kwendoda njengendampela esezokwenziwa i-professional wafika uKhongolosi wayeyeka phansi yonke leyo nto ngabe kwakuyi-professional enkulu kabi eno-right oyisimanga yayinamandla kaleyo ndoda wangena kuKhongolose wasebenza khona ubusuku nemini akusibindi singangesebhubesi omama babeshaya amadoda ayiphuza ubhokweni eThekwini ayenza imisteki ngelinye ilanga amadoda athi labafazi bayeyisa bawashaya abafazi lafika izwi kuthina sathi asiyobashaya abanye bafaka ingubo bafaka ama-tennis ball la kubonakale ngathi intombazane fihle induku la ngaphansi kwengubo uRiot akazange aphathe ngisho induku uthembe inqindi lakhe ukuthi lapho afika khona kuba angena la makhosikazi ngaphakathi hey awashaya amadoda abanye babebe ukuthi bagade mabephuma uxakwa abantu bephuma umnyango ongaka wasematsheni kube ngathi impethu omnye wephe komunye bathi hey la makhosikazi ashaya ngathi indoda ngambona isukela i-black jack liphethe iwisa lawa phansi iwisa nangukha uRiot emva kwalo waligxumela ngemva wafuka libamba la lashishuluza ngesisu uRiot ungadlali ngaye akusibindi ibhubesi uyabona ngenkathi sesihamba siya ngaphandle ngoba saboshwa kanye naye ezirasti Sawulaliswa police station sabona amaphoyisa ngasinakile although sase sizwile ngelinye lalikhuluma isuthu libuza ukuthi kanti niyapi ngoba kade sithutha abantu sibasepitoli abe behamba ngeemoto ezifana lezi saplan ebusuku ukuthi no sizophuma ekuseni sibaleke sithi sa ezirat sokuseduze eBotswana siyohlakazeka singagijimi one direction ngoba amaphoyisa mancane uyosala comrade uyobe sacrifice tennis abayohamba kuyobe sihambile siyokwenza umthamo ngale yokutrain bona khona inye insizo yayindala yaseheshela kwakuthiwa umathew ntaba ngabona lo azoqala ngayo sisefidi ngaloo nkathi azidlali saplana savuma ukuthi nje uma sithi nje ukuphuma siyothi sihlakazeke sithi uma sithi siyaphuma ekuseni sathola amaphoyisa kanti asezwile ukuthi labantu abantu bomkhonto SRK passage of human bodies bephethe yonke inhlobo yenduku nami ngangeke abaphambili ngathi hey kubi madoda ngabuye umva ngathi hey kubi hey sebeyasho ngaphakathi komethi oh ayikho enye indlela saphuma usesihamba passage manje sibheke evenini ivuliwe ngezwa nje kancane emvame ukuthi gulukudu awumfuka Mkhwanazi madoda wabona igephu encane engaka egqoka ujazz waphuma khona wathi shap njengebullet u-implementa i-decision esiyithathile ebusuku iyasehlula thina ku-implementa siyahlehla sonke sazi ukuthi kuthini uclear wathi mathi ophuma ngegate amlandele awubalibambala ngojazz bathi ambambe elinye lamthi lamfaka uvice angithi ube nentamo emfishane licabanga ukuthi limbambela kanti uthe linibambela beza naye la sebesifake sonke ngenduku evenini hey ngimbhekile madoda umfowethu hey lamabhuna ambambile uyazala uyacabanga it was very fast wathi uma ifika lapho ethi yamjikijela wavele wanyathela ngoba ucabanga ukuthi bazomshaya ngemva wanyathela ngapha nangapha komnyango wafinyela watibila wawaphusha amaphoyisa pop ayawaphansi akhala athi nya wangena evenini ungena ngaphakathi hey hey ngithi mfanele ukuthi usindile ngithula kakhulumi yazi wasilethela amabhunu usukela ezirasi lapho esasima khona sithele petrol amanye atshena amanye athi ispringbok la kunayispringbok atshena amaphoyisa asemarabastad ukuthi lapha kunayispringbok la yey siyafika lapha sebe silindele ngaleya human passage hu sekunje lithi iphoyisa maniphuma la zobhekiselini wabakukhombe kuyona iphume ningayenzi le nto eniyenza le ngoba ama-springbok la hei liqala kukhuluma ngesuthu sathi asizwa kukhuluma ngesizulwana sale sishwabene la kodwa sezwa-ke ukuthi kuthiwani asiboni ukuthi sizoshaba sihamba nocomrade wakwamkhizi insizwa nje yayitafu hhayi siyihamba phambili-ke yathi iyaphuma lakhala ikhanda qo wathi hei basishaya madoda wabuye ngathi hheyi sophuma kanjani evenini ngase ngibuka uMkhwanazi ngambona ebamba ijazi lakhe elithi elilungisi ngase ngisondela eduze kwakhe ngiyazi ukuthi ngizoncika la kuyena walibamba wathi bathi comment 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 wathi waseyabuya zathi induku mazithi waphuma phansi kwakhe ngalandela nami ngathi hayi ha bengashayi basiseselini yokugcina lapha uyakhona kukhona elimi lapha ekugcineni liphethe isiqwayisi lesamaphoyisa ngalibona ukuthi lona eliyingozi kakhulu leli kufanele ngilidoje angilazi lalo ngishaya khona kuphuka ithambo yeli ngathi ngathi lathi liyashaya lashaya ubala ngangena endlini ngilandelwa umfomliphi
esasifunda nayo ipolitiki yaphela ngalelo langa. Kwafika bambele uthe majika lamshala ibhunu kwaxebuka la kwanqamuka umthambo. Umkhambo akhala wathi igazi. Wawela ngaphakathi. Salibamba zama ukuvala la. Wathi uyabamba kwathi igazi lathi yaphela ipolitiki. Ngoba sasihlala sishaya ipolitiki lenkulu. Kwathi ndilabantu soba nobudlelwano nama sesikhulekile ngeke. Ngeke madoda ngeke. Ngathi mina uyaphela ipolitiki congrate ngisho ngenhliziyo. Kubi. U-Riot lo. U-Riot Mkhwanazi. Insizwa phakathi kweinsizwa. Iqhawe phakathi kwamaqhawe. Ube kufundisa ipolitiki not ngoba enamagama amaningi. But i-body language nento ayishoyo ijule kuwena Mkhwanazi ekhonzwe ngabaholi e-clear political enza izinto ezingakwazi ukwenzeka sake saplana ngo-1961 makubhena umbutho ukuthi sizosusa impi thina ngoba abaholi bayesaba eGoli sihambe siwele umtate siwelele ngale siyohleba ukuthi konje eka mayimaya yaqala kanjani imayimaya yasekhenya eka Mount Setungu yaqala kanjani sifuna ukuyiqala impela engekho kulokho ngoba bona babethe xaxa thina sinshi impela ehamba lapha enzansi hawu sabona ukuthi kodwa ngeke siyisuse singabatshena ngabaholi ngoba soyisusa kumgqibelo sothenga ocelemba abaningi sizobagenxa belungu ku-West Street naku-Smith Street koba mnyama phansi. U-Rauto omnye wabo wawuzwa lo moya wathi hey laba bazobulala isizwe la. Yena nabanye washona kubaholi ukuthi hey kunentsha eshisayo. Ake ninqande kodwa bayeza kunini. Banqande ningasho ukuthi nizwe ngathi. Sihamba nogizenga owayeyibhimbi ngoba into wayengakwazi ukubeka ngesisoka. Akabange sasho ukuthi sizothenga ocelemba. Wathi sesibathengile bayiwoku bangani. Hey. Abasihlaselanga abaholi. Hey saphuma sijonga sinyoboze lithe hey madoda injani kanhlento. Uyambona ukuthi ipolitiki yakhe was matured. He knew that this lento siyenzayo the adventure of the first order kuzofa abantu bafela ubaba. Ingakho nje uma ifika la akashonga ukuthi njengoba ithi indodana kwayiphuma neK ebusuku agade akashonga ukuthi ngokuyiphethe akahlasele ngayo wayiphathela ukuvika avikele umndeni nothi ukuhlasela kodwa abese sebenzisa ipolitiki yokuwina abantu ukuthi baze bamthande kuze kube yibona abamvikelayo that is matured politics. Khuluma ngomphanazi ke makhuluma kanjani. Wayikhomanisi ngakhuluma ngaye ngoba ngiyamazi. Lalingadideki kwezepolitiki. Wayengadideki. Kukhona abantu abangazi ukuthi kuba khona kwe-Communist Party nokujula kwepolitiki yabo. Njengoba ejule kumkhwanazi. Yona eyenza ukuthi u-ANC lo abe lento ayiyo namhlanje abe mhle kanje. Iyona eyenza ukuthi kube khona ikhosathu le, isathu ekuqaleni kube khona ikhosathu. Babe nezinqumo abayithathile. Because kwakukhona i-political clarity. Ukuthi i-leadership ye-party, i-leadership yama-union okanye i-federation kufanele ukuthi holo ubani. Yayingaholwa umuntu othithizayo ozoba u-general secretary aphinde ahamba shona ehlathini amile iboya ehlathini because babethe umuntu okufanele ukuba abe u-president noma abe u-secretary ufanele ukuthi kube yikhomanisi hayi ikhomanisa ngoba khona amakhomanisa ikhomanisi langempela abangamalungu e-central committee ngoba kwakufanele ukuthi banjwe lento. Yingakho nje baba nomthelela omuhle ku-ANC kumanyonyana.
Aliki komanisi elaloge lime lisho into AMB go AMC. Abantu baga ANC bewathanda amakomanisi. Uma kuthiwa kukhuluma ikomanisi nje abo bonke bathobe. Ngokunjalo nabasebenzi. Ziyashintsha ke izinto emhlabeni. Ziyashintsha. Manje namhlanje ngeke ngithi mangikhuluma nezingane zami zithi daddy, this is not your time. Ngithi uyingane ke lesi. Kodwa a politician to say so, ipolitika ayishintshi. I-exploitation ayishintshi. Ukuthi no kwakuso banibani labo ngalowo nkathi usuyilahle from there. Because the class antagonism remains. Kusho ukuthi asayiboni uma usuthi no, enye iclass le ucabanga ukuthi khona umsebenzi ongaba nabangani nama-capitalist. Hey. Anginiyeke labanye abantu. But I want to say to the workers, if you want to remember Riot Mkhwanazi, agenakhe i-federation ebumbene engenazi inkinga. Uma nifuna ukukhumbula uMkhwanazi kwabe South African Communist Party, akenakhe le party esiyaziyo. Ngokunjalo nabakakhongolosi, ngizishilo ke iy'mpawu zakakhongolosi, angizishongo ezinye, ikakhulu ephathini. Leya party yakudala yayinento kokuthiwa i-discipline ene qualification. Iron discipline. Not just discipline. I-discipline kwakwe yethu la kwakhongolosi. Ephathini it was iron discipline. That's what Mkhwanazi would have heard. Umuntu ekomanisi ngisho ungamazi, womza ukukhuluma nje uma uyazi le nto ukuthi kuthiwa hhayi awusummarize. Babengabhedi, babekhuluma into ezwakalayo. Uma ke sifuna ukukhumbula uMkhwanazi, ake senze njalo. There were things they put up uppermost. Political education, the scientific politics. Because uma une scientific politics awubhedi. Nangelilodwa ingakho uMkhwanazi engazange abhedi. Awubhedi ngoba you know the causes of things and what must be the solutions. Ngithi uma ngikhuluma namakomanisi, ngithi i-Marxism is scientific politics. Ngithi but before you understand Marxism, you must understand science first. Ungasho ukuthi scientific politics ungazi ukuthi what is science. And bese ngiyabadefinela ukuthi science is a knowledge obtained through observation, critically tested and experimented and brought under one principle. Now anything that goes through that process, kuphuma into epure ngale engenalutho olunye. Angiyeke ngoba ilanga selishonile. Ngikhuluma kanje ngoba ucomrade wami lo kimina ube njengomfowethu ewucomrade eyinto yonke. Ngizamile esikhathini esiningi ukuba seduze kwakhe kanye nodokotela lo ukumhlenga empilweni yakhe. Ngiye kaningi esibhedlele gula, ngifike ngelinye ilanga ethule engakhulumi. Kwanele wangibona wakhuluma bathonesi uphetheni le ewumlingo. Ngathi no, angiphethe lutho umfowethu lo, ubone umfo wabo. Insizwa lengayiqhenyi ngayo, ingakho ngikhuluma kanje ngayo ngoba angiziqhenyi ngayo. I mean ngoba ngiyaziqhenya ngayo. Ngingabhedi isiZulu. Sengaze ngihlekwe amangisi ukuthi ngiphule isiZulu sakithi. Insizwa leyayizinikele ngayo yonke inhlobo yento. Kunesikhathi Mkhwanazi, I'm sure ubaba umtshali uyazi ayengasebenzi khona eThekwini engawuthola umsebenzi kodwa engaphuthi ukuba sema-ofisi e-ANC. Mkhwanazi, singabe saba na Mkhwanazi namhlanje, usengaphuma na Mkhwanazi? Mbuzo lowo obalulekile kuthini. Sithi alihambeke iqhawe, alihambe kahle, lihambe likhululeke ngoba liyenzile eyalinto bekufanele ukuthi liyenze, lilimele layini eyalindima. Lo muntu uMkhwanazi wa influence abantu abaningi, abaningi ababefundile waba influencer, waba organizer ukujoin umbutho, wabafundisa ipolitiki. We convey our deepest condolences to the Mkhwanazi family. Sidlulisa izwi lenduduzo kumndeni wonke wakwaMkhwanazi. May you derive comfort and strength from the sacrifice that he made for this nation, so that all of us can live in a free and equal society. Kungantuduza ninabondonga ukukhumbula njalo ukuthi lensizwe yazinikezela, yazenza ukuthi ibe umnikelo wesizwe, ukuthi kusikhululeke lesizwe, kube khona inkululeko nokuxolo nokulingana kwabantu phambi komthetho kuleli zwe lakithi. Uma nikhumbula lokho, nisho nithi awu lihambile iqhawe kodwa lakwenza kwakufanele kwenziwe. Isidumo samakhomanisi lala ngoxolo, lala ngoxolo Riot, comrade wethu, veteran lethu, msebenzi komanisi, lungu eligcwele likakhongolose, lala uphumule enhlungwini wazi ukuthi wenzile wakho umsebenzi. May his soul rest in peace. Siyabonga. Lo mhla
special service for the late ANC. So what do we do?
Go to La Guti. Go call. Go call. Oh, go to my emba, emba, pezulu, winta. Go call. Go call. Oh, go to my emba. Lumhla sibuya, lumhla sibuya, lumhla sibuya yo, gothula kuthi. Lumhla sibuya, lumhla sibuya, lumhla sibuya yo, gothula kuthi tu. Sibuya, yo, go to Lagutin, Lumhla sibuya.
Well, that brings us to an end of this special broadcast for the life of an ANC struggle veteran, Riot Makhomanisi Mkhwanazi. President Jacob Zuma paying a special tribute to an old friend, a fellow prison inmate, a brother. President Zuma will now accompany Riot Mkhwanazi as he makes his final journey home to his final resting place at his homestead in Kwa-dlangezwa, where he'll be laid to rest next to his wife. And with that brings us to an end of this special broadcast from us here at Impangeni. Thank you very much for joining us. Goodbye.
We're going to